On today's episode of the special visit we did with 26 gang member, we asked him how to survive as non-gang member in prison, because not everyone will take the number in prison. So as non-gang member, how do you survive? But before we dive deep into the video, please consider subscribing for more content like this.
Okay, lana ke jele bafowethu. Kunabantu vele abasazime khona abangasoze sibaphela. Labethu abantu bakababa. Uma umuntu kababa lapho ejele imisele ukuthi uhlale kahle ngendlela eqondile, ungabi khona nokuhlukumezeka ozoba nakho. Ungabi khona nokushaya, ungabi khona ukuthi ugcine ukuphuceka into zakho yonke le nto leyo. Ngizoba le zinto zizoba zifisha ezingezibe zinde kakhulu. Kumele wenze show ama-basic important law point ekumele uhlaze unawo noma uhlaze u-right ekutheni wona anytime ma ukuthi ayadingakala ahlaze khona. Umuntu kababa mesejele kuhle ku-right ukuthi azi noma enze show ukuthi une-visitor lakhe eqondile lithi yena. Engeke limjikele, engeke futhi limlahle ngokuhamba kwesikhathi, ngoba usuke ngasazi isikhathi azosiboshwa umuntu. Yingakho mhlawumbe ngisho ukuthi ngiyagqugquzela nani bafowethu engaphandle e-Afrika ukuthi uma umuntu uphile emhlabeni, hloniphe abantu, ngoba awazi uzodinga bani kusasa ngethi kuzogcina noma ngethi kuzoba umnyama, awazi ubani uzomdinga ukuthi abe usizo lakho. Mina nje mina masehlaphe ngithi nje kafishane mina. Ngaba nenkinga mina, ngaba nebhadi mina, ngoba ngaphandle bengenza ngendlela yami. So ukuboshwa kwami nento engenza egcine sengithatha inombolo ngokushesha, yingoba angizange ngikwazi ukuthi ngibe ne-visitor. So ngangisafanisha noma ngangihlupheka kakhulu uma kuyisikhathi se-visitor, abantu behambe beyobona abantu babo bezobuya nezinto kumina, ngiphume kodwa abantu engingazi zobona bani mina kanjani, ngenxa yokuthi vele akekho umuntu onesikhathi nonendaba nami. Yingakho ngiqikelelise abafowethu ukuthi umuntu uma ukuthi uyaphila ngaphandle, mina ngikhuvula ukhumakhulukazi nami bafowethu abasemnyango abangaboshwa bangafani nathina, sesihlendi la sesifana nemakhaya ethu langaphakathi. Kodwa mina hloniphani abantu bafowethu lapho eniphisana nabo, ikakhulukazi umndeni, abantu basemakhaya, umndeni, iyihlobo, benze shothe baphatha kahle bahlonipha, ngoba lawo bantu ibona abazokwenza ukuthi uma ukuthi isifiso sokuthatha inombolo akubi naso, kodwa ukwazi ukusavive, ukwazi ukuhlala, ingekho into ezolekani kushusha ukuthi hhayi wena thathela ifoni ifoni uthi yafoni ifoni ifoni inamba ingeni inamba ushawa ngawo nefoni ebusweni suusenzile buyidayele inamba engekho wena ngeukwazi ukubhula inamba mako kodwa ejele what ifoni engeke uvosimet esikusaza ngaebusweni usenzile ima wena. Akwazi ungangaba inamba umuntu oyedwa shise lana ngaphandle kuvula iphethe kanzima uzoqhuba uphile kanzima-ke lana. So kuya-ku-right kukwenza ithuba e-safety thina ube nabantu obahloniphile obaphatha kahle ngaphandle obwade wenza ngendlela e-right kubona ubaphilele ukuze bakwazi ngekathi okugcina mase beyakukhumbula bakwazi okay bathi okay usibani bani noma kuthiwa kabhemi kodwa simhambiseleni ugwayi for ukuthi ozawabo la bahleli nabo bakwazi ukubhema noma kuthiwa yena akasifonile bata simhambiseleni i-ethalo asimsendeleni i-ethalo sobakhona indlela ey'lula thina isikhathi sengabo isikhathi engaboshwa ngazo uma ngikhumbula nje mina sekukudala kakhulu le nto yamafoni ayengakodumjekela kakhulu. Mina i-airtime ngangilethelona esandleni ngihambe ngiyifaka isey'nambeni amaphepha endawo ehlutshwa ngaphakathi sekukudala kakhulu bafethi nasangena kule ndlu le. Kodwa-ke angizokugxila lapho kakhulu kodwa izokuchaza nje ukuthi njengoba sekhona indlela ekuyoza ukuthi sixhuba namanje khona ama-social network o-Facebook o-WhatsApp o-Twitter nendlela ama-S M S. So uyakwazi ukuthi le nto usukuyidinga uma ukuthi yinto edingisende ukwazi bakuthumelele yona kube lula. So ungena kwe-airtime nje iphuma ey thina futhi siyakwazi ukubona ukuthi okay yazi lomfowethu lona sokwazi ukuphila nawe uyazi siyayidinga into ekanjena uyazi khona bafowabo lana uyazi funa sibheke ngoba nabo i-airtime uma ingena i-airtime thina i-take a minute ukuthi sikwazi ukuyiphendula ibugwayi sikwazi ukubhema kodwa futhi ingena i-airtime but sesikwazi ukuthi silale sibheme ngenxa ukuthi ingena i-airtime eqhamuka emndenini wakho no eqhamuka umuntu wakini. So it's much important ukuthi wazi ukuthi unabantu aba-right obakhavile ngaphandle noma abantu aba-right abagcwele ngawo ngaphandle ukuthi uma wenzeka sekhona into ekanjena ukwazi ukuthi ubakhumbule. So le nto lena abafowethu incike yakho uyetheni wena uhambe kanjani noma abantu ubahlonipha kanjani ubazi kanjani abantu bakuphilela kanjani ubaphilela kanjani nasajele futhi nawe uyiphethe kanjani bese kuba ukuthi lakhona uma ukuthi awunabo i-visitor enza sure ukuthi uyahlonipha. Kuyenzeka bafowethu ngisafuna ukuthi ngiphinde ngisho kuyenzeka uqashwe ngokuthi bafowethu une-visitor elikhulu noma mhlawumbe wena uphrese ibheli kakhulu last week kuyenzeka e-26 uhole inombolo noma ufolishiswe inombolo ngenxa yokuthi usiphethe kahle nangenxa yokuthi uyahlonipha Uthi kwazi ndiyafela zona zonke le nto edingakala. Awuna visitor, awukwazi ukubabhemisa, awukwazi ukuzitheni. But not uyahlonipha. Nabafethi abaningi baphambi kwami bebehola phambi kwami. Basemagulini abaningi ngisebenza nabo abantu. Kodwa ngenxa yokuthi baholiswe yini, baholiswe yini, yinhlonipho. Lesi ibiza ngisho ukuqala. Isihlonipho sesihlelo sokuqala, yinhlonipho. So ukuhlonipha bafethi kubalulekile kakhulu. Kakhulukazi kubalulekile. Siyacela ukuthi umuntu sihloniphaneni noma sihlale senza show ukuthi siyahlonipha noma ikephi la sihamba khona. Noma ikephi la sihamba khona ngoba yazi singagibela nawo etekisini. Siyagibela nawo etekisini. Ungidelele. Kanti ungidelela nje mangigqoke ingubo zobomzo zami zasekhaya kanti kungumthishi. Ufika wenza icala ngakusasa, icala kuvele iphathwe mina kusesheshe mina. Yabo, wena ubungazi ukuthi kudelela umuntu ibona umuntu njena kanti ekugcineni. Yabo, lento engiyixoxayo ngifisele ngibe nyembezi ngoba ihlonipha umuntu, especially nongamazi. Angisho ukuthi umuntu ongamazi kuphela, uyamazi umuntu awumazi, mhlonipho ngoba awazi kusasa nodingana ngenxa yesimo esiyobe sime kanjani, noma ngenxa yesimo esiyobe sithini. Ngiyabonga.